Padziwe online TV.
Ndakulandirani pa Dziwe Online TV.
Mwaswela bwanji kwina kuli konse kumene inu muli.
Lwano takubweletserani nkhani zimene zachitika mdziko muno umoto muvera
nkhani. Kupempha kuti aonekire mavuto omwe alimi akukumana nawo mdziko muno. Mtsogoleri wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi, Amane Sinkhata, ndiye mwe wanena izi kunyumba ya chifumu kulirongwe pomwe anakumana ndi achakwera. Mwazina ankhata dandaula kuti ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya AIP ikumachedwa. Kathe Maulidi ali ndi ripoti ili lomwe akuwerenga malenga chienda.
Ankhata ati chifukwa zipangizozi zikumachedwa, alimi zikumawafikira mochedwa ndipo pena osawafikira ndikomwe. Iyo apempha boma kuti likonze kuti ndondomekoyi idziyambako msanga monga mu mwezi wa August.
Alimi mbewu kamena fetereza tumayenera kuti tizilandira mwezi kuyambira November kumapita uku. Ndi mbewu zitizikabwira mochedwa makamaka fetereza ngati munaona kuti chaka chino tinathokoza soboma kuti fetereza anafika koma amafika mochedwa. Komaso amafika osiyana nthawi zina amapeze kuti fetereza ujafika amene ali wa obereketsa kumalomo uyambira fetereza amene ali upanga upasatanga nde ngati zimene zoso timaona ngati kuti titamayamba mofulumira boma litayamba mofulumira zochita ngati zimene zizafetereza zinthu zikhoza kuyenda.
Mlembi munduna wa zaulimi a Geoffrey Mamba ati amva madandolowa ndipo ngati unduna akalemba lipoti lotambasula za mavutowa lomwe lidzaperekedwe kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti ayike mayankho omwe awakonzera alimiwa.
Chimene ndaona kwambiri chodana kuti pamotenga athu amene timatulutsa ena timatulutsa mu manyuzi ena timatulutsa mwena pa intaneti ena mwena pa maredio akuoneka kuti sakufika kwenikweni kwa anthu amene ayenera kulanja mautenga amenewa kukoza kuona ngati chisanzo cha alimi aku mzimbaji akunena kuti mwena netiweki deka lawo ndiyovuta kuti apeze mautenga amenewa. So ndudindo watu kuti tipange ripoti kwa president komanso tadziwitse anthu kugwitsa ntchito njira zosiyana-siyana pa zimene unduna kuchita kale kuti pa mavuto amene anena alimiwa okhudza AIP okhudza mega farm komanso ngakhalaokhudza ahotikacha kuti ngati unduna tikupangapo kale chani komanso kuti tikhoza kugwirizana bwanji kuti mavuto amene watateza.
Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera ati ndi khumbo lawo kuti ntchito za ulimi mdziko muno zipite patsogolo komanso kuti alimi adzipindula.
Mdziko muno zokolola zambiri nthawi zina zimakhalapo koma si zonse zomwe zimatichitira ubwino chifukwa zowonongeka zimakhalaso zambiri. Ndiye tipemphe kuti ife aboma tikamanena kuti tikubweretserani ulimi kapena tikubweretsa ulimi wa makono wogwiritsa ntchito matrekita ino alimi mugwirane nafe manji kuti zokolola zathu zichiluke komanso tiziteteze.
Alimi pa mkumanowu adapempha mtsogoleri wa dziko linoyu kuti apange tsiku lokumbukira alimi komanso akhazikitse bwalo la alimi komwe chikondwerero cha tsikuli chingamachitikire.
Ntchito yopopa madzi kuchoka ku nkhalango ya nyika ya Rumphi yomwe ikuyembekezeka kupindulira mabanja oposa 33,000 ku mzimba ndi Rumphi itha kuchedwerapo pomwe imayembekezeka kutha mwezi uno. Mwazina kuchedwaku kwadza kamba kakuvuta komanso kuchedwa kugula zipangizo zogwirira ntchitoyi. Festo ni malekezo wadza ndi zambiri mu ripoti ili.
Izi zinayankhulidwa pomwe akuluakulu a boma la Germany ku bunge la KfW, Peace Parks Foundation komanso akuluakulu a boma anayendera ntchitoyi. Mmawu ake mkulu wa Peace Parks Foundation a Werner Mayberg anati kuchedwa kwa ntchitoyi sikuwakhuza kwambiri makamaka pa nkhani ya ndalama popeza kuti izi akonze ndamene akuyigwira ntchitoyi. A Mayberg kenaka anapempha anthu ozungulira nkhalango ziwiri izi zavuaza komanso nyika kuti athandizire polewa ntchitidwe otentha nkhalango ziwiri izi popeza kuti zitakusokoneza ntchito yopopa maziyi. A George Ngumayo ndi mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Peace Parks Foundation.
pambali ya ndarama sisoneza chili chose chifuka contractor watu wakamaliza nchito yu akabi pa ground mpaka wanie kusama ila nchito sei kutaiwone sesoti ya fika penipe nipa naibia so zina zo futa zime zinga chitike ndi foku mda kutu nchito mene yita in 3 months time meneta kubisana ni munga mene ya nila engineer contractor kumaso madona za atu wakifuta vyao na nikuwa vesesa ma challenges ama kuchitika ndi nchito mene yu.
Nchito hii imembekezeleka kuta mwezi wa Machi chaka chino kuma ya jedwa kamba kuti kagulidwe ka zipangizo sine siyana zumangira nchito hii kumatenga ntawi kuti zipangizozi zibwele ntiku muno. Poyankulapo mkulu ona za nkalango zotete zedwa kumaso zokala nkalangomu a Brighton kunchedwa nati inga kalipali kuchedwa akona kuti nchito ikukwilika.
Izoti juni unoita ndiye sizoona ya ikone urinchito hene abe ipatidwe mwai wa masiku hena kumachachukulu nchone na kuti pali kugwirika kwa nchito kumene kupereka nditu chirimbikitso kuti nchito ita madzi aperekedwa kwa iwa menale ainele ulandira madzi amenewa sinkha kuti kodi contractor wa angapatsidwe so miezi ngati kuti tione kuti ntchito yose yatha ndipo madzi ayamba kuyenda.
Mwazina ntchito yopupa madzi kuchokera nkhalango ya nyika ifikira wanthu okwana 33,000 madera awiri a Rumphi kumaso Mzimba ndipo imanga matanki atatu ofikira madzi kuzanso maofesa awiri anthu amaboma awiriwa oti azizasamalira ntchito iyi. Ndalama zopitira $4.4 million zimene zigwiritsidwa ntchito kuchokera ku KfW kupyolera mwa Peace Parks Foundation kumaso Malawi Zambia Transfrontier Conservation Area.
Achinyamata okhuzidwa akuchita mbindikiro ku ofisi ya bwana mkubwa wa mu mzinda wa Lilongwe pofuna kukakamiza boma kuti liwatumize mdziko la Israel kukagwira ntchito. Iwo akudzudzula boma ati pochita chidodo pa nkhaniyi ndipo akufuna mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera alowererepo. Adingiswayo kumwenda ni mtsogoleri wa achinyamatawa ndipo wafotokoza zambiri. Sukulu ya Jaka
mabiri awa anani basa mzatu akuja aku Germany
on you
November 2023 and for me, another limit of my own. Yes, the candy, woman and the many acquaintances. The Minister of Finance, how many of Maswa public accounts in the Miami, Masundi, Vanova, Minister of Labor, from Mina, Minister of Labor, the Kazuku, who are going to mind down. I mean, I went to such into the Majin do less than the last 1 billion out and family and nothing of Mongole, Vanova come. Nungo zo vuta nipo zikubangi sabuti mnyo yatu nikale kuyo vuta kambi nye particularly that na inapanga actually inapanga plan na zizi 3 June kuma vijia mea naba nida postponing nipo naba nida order ya yotiti langkulane mdi shingeza hadi contact in dialogue ndi administrate kuma sipa kwenye kaso gori na hili wate nipo kwenye roo tabwe ya suporozo kila madira wa Malawi mwadi ya baba antu mwopo siya 50 ya sika kujo kita kuzuhisa ya doa mchinji mchitipa karonga mzuzu mzimba mwadi nenda kwa mzimba kasungu anopa chini ya mata ina anaroa kare mnisho mleba kukapto hii pamene impera aditega adichinga kuchita hawa nisa zikara razo sinu tuloweza ulitika ya mkani nao ndipo akuti iwo alandira maoda kuti ati atichire usi ndiye sinafuna kulimbana nawo kuti ifewe timasatira ndungumoto zawozo kuti tiyankhane nawo akuti atoleza mafoni atikaniraso kuti mafoni awo sakugwira ndiye imene zili
chabwino
in English
yes.
Sukulu ya Jakalanda yomwe imapeleka mapunziro kwa anaosowa kumanso ama siye ya peleka mabeda pa mwamba wili kuchipatala cha chikulu cha Queens mwanzinda wa Blantyre. Jakalanda itapeza mabedi wa kuchokira kwa nzao wa kudziko la Germany. Ngulu wa sukulu hii Amarida Silva ndipo anayankula ndi ntolankani watu Sambanda Junior.
Mabedi hawa nani basa mzatu akuja aku Germany as a donation. Mene imabwira kwa jena anani funsa kudikodi. Jena achache chimene nunga kufunde kumene kuchuka. Ife zintu zima bwira skuli yatu. Zonzi zimene jima pasudo pa skuli ndizatu donated. Ine ife ndi au chibatala aduka pa nunga kufunde chane. Ine anajitili ndi mabedi na please utitumizile mabedi yao. Chukua ife kuno mabedi antu ndugu. Okuti ama panga reclining alipa ma wheels. Okuti mkabwelese pa mwamba, alipa mwamba palinsu china nsu kuti mkati kuti chibwele pansi, chibwele pansi, tilibe mabedi antu ndugu.
Ndipo mmodzi mwa akulu pa chipatalachi Asipho Nyasulu anathokoza kamba kathandizoli.
Hello, amene tarantira. Kuchokera ku Jakalanda School for Orphans. Ifeyo mabedi amene wawa achipatala. Si mabedi wa ambaya, ni mabedi achipatala. Medical beds. Tironya dira kwa mbili. Osangalala. Chifukwa ichi. Decho soa chatu. Chimozo mwazo soa zatu pa chipatala pana.
Mawage na mwino wankulu kuntambi yopanga maoperation azione mpanda anati mabediwa ama tandizira kwambiri kudodwala azizongola mosavuta.
Atakanda school for the orphans kutipata mabedi ya minuawa mabedi wa aditandiza kwambiri ma high dependency units ngatu moti ni mabedi oti ya mataku kwezika kweza ndu kutika ndi mataku hika mabeshi ntamina kudwalika kwambiri.
Ndipo mpingo wa ECG, the Jesus Nation Church, omwe mtsogoleri wake ndi Mneneri Shepherd Bushiri, wapereka katundu osiyana siyana wa ndalama zokwana 1.5 million kwacha kuchipatala cha Limbi Health Center. Mbusa wa mpingo uu ku Blantyre Aken Msosa anati achita izi pokondwelera masompenya mpingo uu musabata yomwe amaitchula kuti the Jesus Nation Week mchingerezi. Iwo anayankhula ndi ntolankhani watu Steve Mulia.
Kwa hapa nukuli tizasamaya pichipata pano kuzakonza, kuzasesa, kuzalambula na kwa ya ni mawilibala, makasu, mashovel, masaje nizina zombe zambi zambi kwa chani na kuti ii ni udindo wawe na aliasi ifa ingata antwati sobrele oso kwa mbipingu church ima mbila kumumba antamea kwa kuno kwa hanyi antosa anchalichi suwata kwa kuzakonza pano kwa yukuna kuti ingakale hivi ni tasira chipata sanga polisi tima kwa tibweza kwa nita tandizi. But there are times we need now to be the people to help the people. Most of you, and has been at Bakari Mind, who know what in that and tennis and done.
Ndipo mawage mmodzi mwa akulu pa chipatalachi a Teresa Chikalipo anathokoza mpingo uu kamba kathandizoli ponena kuti pali mavuto ochuluka kuphatikizapo maendedwe.
Ifeli ndaka kuti anakadipasa kuti trust kuti sitikhale ndambulasi yape yathu kuti tikafuna kuuliza kuti samakupita kwambiri.
Mukuonera nkhani kuchokera kuno kanema ya Times. Kupitilira ni nkhani zathu, Times Group yapereka mphoto zosiyana-siyana kwa atola nkhani yake omwe adachita bwino pa mpikisano omwe bungwe la atola nkhani la Misa Malawi limakonza chaka ndi chaka. Mkulu wa kampani Leonard Chikaja wati chipambano chimadza ku kampani kudzera mu mgwirizano komanso kulimbikira komwe kulipo pakati pa ogwira ntchito. Zambiri mulipoti ili.
Nani nthawe ya chisangalala ku Times Group la chisana ku Blantyre nthawe ya zolankhula inali yochepa popeza ambiri chimwemwe chinadzadza tsaya potengera chipambano chomwe kampani inapeza mwezi wa May chaka chino pa mpikisano omwe bungwe la Misa Malawi imapanga. Times Group idapambana mphoto zokwana 19 za rolankhani ake komanso kanema ndi newspaper zake zidapambana kuposa onse mdziko muno.
Poto banana, poto banana.
Mkulu wa Times Group Leonard Chikaja anayamikira atolankhaniwa kamba kuchita bwino koma anawapempha kuti achilimike kuposa apa. chakachiri chonse company imachita mwambonga u pofuna kuyamikira rankhani kambaka nchiro yao yopambana. Araf Chirwa ndi mkuru wona zamalonda ku Times Group.
Chisisi chagona pa ufulu, ufulu nditu kupereka kwa majournalist atu akamagwira ntchito ngati management sitimafuna kuti tizalowerera pa zinthu zimene akupanga. Timapasa freedom yao yose kuti luso lawo limene anapasa mulungu training yao ukadaulo wawo amene ali nawo athe kuonesa ngati management ya Times sitipereka limitation. We give them space ndithu kuti agwire ntchito mwamasoka komanso timaonekera kuti tizapasa training pafupafupi kuti azikhalani maluso abwino kupitiza ntchito yawo.
Lachisanu Arrankhani analandira mphoto zosiyana-siyana kuchira bwino chakachata. Patience Lunda ndi Wezi Gausi ndiye na Arrankhani omwe alandira mphoto.
Ine ndine wosangalala kwambiri kuti ndine mmodzi mwa anthu ogwira ntchito ku Times ndipo ndizaonesetsa kunena kuti ndipitize kulimbikira chifukwa zaonetseratu kunena kuti munthu amene amalimbikira amalandira mphoto ndipo ndizozaone kampani imene isinasire pamene papa iyayi ndiye ndionesetsa kuti ndilimbikirebe chaka chimene chikubweraci kuti dzande mawadi ena kubweraso malokati ano kuzasangalala ndiye ndikungothokoza management yonse ya Times pa zimene yatipangira.
Nkhani imene iyi ndayilandira bwino kwambiri mukudziwa sidya pafupi kuti munthu uwine awadi makamaka mudziko lino la Malawi pamene monga chaka chino mana misa inayankhulira kunena kuti anthu ambiri analowa nawo ndithu za mawadzi zimenezi pafupifupi ma interest 500 amene anthu analowa nawo ndi cholinga chokuti apambane nde ine ukhala mmodzi mwa anthu amene ndinawina ndikuchiona zokuti ndichitira mtengo wapatali.
Poyankhula kumayambiriro mkulu wako Nzankhani apirirani kachinziri anati zonse nzontheka ngati anthu akulimbikira komanso kugwirizana. Iwo anapempharo nkhaniwa kuti asamalitse komanso kupewa zakatangale pomwe dziko lino likhale likukonzekera chisankho mdziko muno.
Ana pafupifupi 800 akubadwa ndi nthenda ya msando chaka chilichonse mdziko muno. Izi zaziwika pamene panali zochitika zokumbukira tsiku la nthenda ya msando imene machitika pa 3 June chaka chilichonse. Selina Tambula ali ndi zambiri.
Mkulu woyang'anira ntchito ku BetQA a Davis Mengwa ati nthenda ya msando ndiyo chizika ndipo apempha makolo kuti azipititsa ana amene abadwa ndi nthendayi ku chipatala choyenera kuti alandire thandizo. A Shadrack Chilupya ndi mkulu woona za mafizo ku BetQA ndipo akufotokoza zambiri zokhuza tsikuli.
Amene tinali nawo lero kunali kunena kuti tisangalire nawo ana amene mbuyo mwana abadwa ndi vuto ilili la club foot pachiche timanena kuti msando koma panthawi imeneyi taona ndithu alilunga alibwino akukwanilisa zonse zimene angakwanise mwana analesi amene anabadwa opanda vuto limene lili ndithu mangofuna kuti tisangalale nawo kuti iwo anagonjesa mvuto limene lili la club foot.
Dokotala wa mkulu ku ofisi yona za umoyo mboma la Blantyre Ahawa Ntilimira wati ana atha kuchira ngati angapeze thandizo mwamsanga.
Nambiri akakhala zokuti vuto lidapezeka msanga kuchipatala limachizika madokotala amamthandiza mwana uja mpaka na phazi kuzaongokera kuyenda sobwinobwino timakhazo kuti ulumali taupewa pamene paja akakhazo kuti mwana uja sanathandizidwe amazathokha ndi ulumali kutsogolo khazo kuti miyendekesa kuthogwisira bwino ntchito.
Ndipo a Matthews Mulia amene mwana wawo anali ndi nthendayi ndipo tsopano anachira anathokoza a BetQA.
Chizika imene ndithu kubadwa kwa mwana wolumala ndi nthenda yoti munthu akhoza mwana akhoza kuchizika nkumayendaso mene amayendera ana onse amene anabadwa ali bwinobwino palibe kusiyana kwina kulikonse fa mwana wanga lero ndikamuona sindikusiyanisa ndi mwana wina aliyense amene anabadwa bwinobwino popeza kuti mwananga anabadwa wolumala koma lero ndikuyamika kumwamba kuti mwana wachira chinalichonse chili bwinobwino.
Pamwambowu makolo ana amene anadwalapo msando analandira masetifiketi pozindikiraso ntchito imene iwo ngati makolo adagwira kuti anawo achire.
Ochita ntchito zachifundo a Trifonia Mpinganjira wapereka nyumba ya ndalama zokwana 30 million kwacha kwa mayi Irene Tembo amene akhala kuvutika kamba kakuti miyendo yawo anayidula chifukwa cha nthenda ya shuga. Ampinganjira adagula nyumbayi imene ili kuchireka mumzinda wa Blantyre ndipo mayiyu amene amakhala kwa Manase walowa mnyumbayi lero. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse.
Lero tinayi ndi maere awiri, maere oyamba
Irene Tembo akana akufutika ni ntenda ya shuga. Izi zidawa jidisa kuti asie nchiri ya unamwino nchaka ya 2007. Malinga ndi vutoli mwendo umozi ana udula nchaka ya 2011. Ndipo ntenda isida bwelele mbuyo pamene zaka kumizo sadira. Mwendo ina onso ada udula kujirisa mwaya wakalo vuta. Iwo akala akufutika kuti abeze tandi zolozisa malira pakomo. Ndipo onso akala ukala nyumba yosalongo soka kwa manase mwanzi da blantaya. Professor Adres Malata ataona za vudoli. Ada forogozira ativoni ya mpinganjira. Amene akala kusaka saka nyumba ndipo ada ipeza kujireka mwanzi da blantaya. Ndipo ada igula nindala mazo kwa na 30 milioni kwaja. Nyumba ya ayipeleka tsopano kwa Atembo. Amene ada indiji mwamucho zala saya. Pamene amasamuka kuchokera kwa manase kukalowa nyumbai.
Life has been difficult. Kumbali yote kwa kalidwe. Nyumba yodonda. Mfila mwela mfula. Mango nyoo. Ulipa uli utakala pampando. Madzi mangolo wakati mpobi. Kuchinga chinga mabigi ni mabigi ni mazaza. Ama 20 liter. Nyumbayo. Imedi makala. Ina imene upakare. Hey, chimamwe chimene chichini katiti pulige. Tusaname. Ndipo mene ya mazandu usa amalata. Kudaiwe.
Mpinga njira ati antwa kwena matandizana wina dinzari.
I think nyumba imene yika ndi isi ntamwe wawo iwa pata chiembegezo. Kumaso kubutika kumene ya kubutika ntawi ya itali. Mungu ama kala ndi ya kundukupe ya kuti iwa kalita kuda kari mtu woko ndwa. Osa yangana mavuto wawo kuma woko wani itidwa bazimene mungu wa achiti. Mungu pempa kuda antwa mene dili ndi kutekela. Limodzi likoza kusinta nditu sitingata ndiza aliense kawa mwina kuyese la kusinta moyo mwodzi at once.
Amalata anati ndoko ndwa kuti loto lao lofune sisa kuti moyo wate mbo usinte la kwa nisidwa
di tovana mai wata vizira kukara wabuinu mawana kumina maka ndikuwa mbisa jisoni ndi kudu mtu wabu nyumba ngati inu mende mwone ramu ndodo moyo wa mtu wa sita kuyamika mungu mwamba kumaso kuyamika mai mpinga njira mene ndita furuguzera kuti nendi kuyesa mbali yanga kuti mwina mwezi yose ndiza atandiza mambara upiro jipata chakudya kumaba mai wafune kati ya sunti.
Mpinga njira na furuguzanso kuti antwe na jifundo alonjeza kuti apeleka nkuku zokwa na 200 kwa Atembo kuti azizitandizira pa moyo wasiku
zathu zimene tinakubweretserani lero pano pa dziwe kuna TV zimene zinawerengedwa pakane maucha wa Times ndiyeno ino amene mumatsatira chano chimene chicha dziwe kuna TV tapereka like kupanga comment komaso kupanga share post imene